Mulweni igama lam ndingakhona kule video ke ndizozama ukufundisa i-angles okanye i-engile ke ngesixhosa ezahlukeneyo nemigca ehambisanayo ekuthiwa zii-parallel lines ke ngesingesi. Le video ke iza kunceda kakhulu ukwazi ukubala i-engile nayiphi na intlobo ye-engile, wazi futhi nemigaqo yokwenza yokubala i-engile. Masiqale ke ngezilula, sibuze ukuthi mhlawumbi noma uyazi ukuthi yintoni i-engile, so masibuze uba yintoni i-engile. Mandikuxelele ukuba yintoni. Uba ndinemigca emibini, bahamba ndinemigca emibini nantsi ndiyizoba. Imigca yam emibini and ke ngoku iyadibana kwincopho ethile okanye ipoint ethile ngesingesi. I-engile ke ngoku sisibalo sokuba le migca yahlukene kangakanani, umgama wayo wokohlukana kwale migca ungakanani. Lena ke yile engile ikona ebonakalisa ukuthi zahlukene kangakanani le migca, idibanisa ukuthi yenze le kona. Apha ke sizosebenzisa i-degrees. Xa ubala i-engile usebenzisa i-degrees. Mhlawumbi noba uyiqhelile ke le nto. U-zero degrees angaba ke mhlawumbi xa ezi lines zidibene. Kodwa xa sezahlukene ke ngoku zitsho ziqala ukubala ke ngoku apha, masibe sithi sino-45 degrees. Uba zahlukene kakhulu iza kuba ke ngolu hlobo, ngu-90 degrees ke. Xa yohlukene ingathi zizama ukwenza isquare okanye zahlukene ngolu hlobo uba zenze ul, iba ngu-90 degrees ke loo. Bathi ke ngesingesi le migca yayo i-perpendicular ngoba omnye umgca uhamba ezantsi, omnye uyenyuka uxwesa, u-horizontal no-vertical ngesingesi. Ndiyaqonda ke mhlawumbi noba uyayifumana uba ndizama ukuthini xa ndisithi i-perpendicular le migca, i-perpendicular. Omnye uyehla, omnye ulele ezantsi, omnye unyukile. Masumzekelo ke ngokwemigca i-perpendicular ofumaneka kwixande. Yabona mininzi ke ngoku imigca uyibonayo ke apha i-perpendicular, nantsekhohlo nasekunene. Yabona le migca mibini ke ngoku izawuba ke ngu-90 degrees. U-90 degrees uba xa imigca yakho yenze ul. 90 degrees. Ungafumana ke nezivuleke kakhulu ikona uba ezizawudlula ku-90 degrees. Masithi sifumana umgca onje. Yabona ke lo udlule ngapha kuno-90, ingathi ufuna nokulala kancinci. Aze ke ngoku mhlawumbi singathi ngu-135 ngoba mkhulu kuno-90 degrees. Uba mhlawumbi ufuna uyibala ke kakuhle ungasebenzisa le nto kuthiwa yi-protractor. I-protractor yilaa nto sesa sixhotyo sisetyenziswayo sokubala i-engile. Sithi ke ngoku unomnye ke ngoku imigca emikhulu kakhulu ngohlobo loba ingathi ngumgca oyi-1 kodwa ke ibe ingengumgca oyi-1. Loo nto ke ngu-180 degrees. 180 degrees ikhangele ngathi ngumgca oyi-1 kodwa ayingomgca oyi-1. Ungaqhubekeka ke uba ngaba ke le ngu-135, singabala ke nale i-engile le ingaphandle. Mandiyenze ngomnye umbala, siyibale yonke le engile yonke ke ngoku. Uyabona ke ngoku ikwi-engile ekwisanqa, loo nto ithetha uzawuba ngu-360 degrees. Xa i-engile yakho ikwisanqa eyenza ukuthi idibe sisanqa ngu-360 degrees. le angle ke inkulu sizawuthi ngu 360 degrees uthabathe 135 degrees la angle yakho le besiyifumene izaba ngubani ke ngu 225 degrees kubalekile ke ukuthi uqaphele ukuthi uyibale yonke kubalekile kuba uyazi uba xa i degrees zikwisanqa ngu 360 degrees xa zikwisanqa kuse wabaleka ke nokuthi wazi uba xa uhamba ufike esiphakathini sesanqa loo nto kizawuba ngu 180 degrees ku 180 ke lo xa isesiphakathini sesanqa sakho uba ke ngoku xa iikota iba ngu 90 degrees ikota yakho ke ngulalo uyaqaphela ke ikota yakho ke ngu 90 degrees ndiyathemba ke uba mhlawumbi uyakwazi ke ngoku iengile uyazazi iengile ezahlukeneyo ngoku ndizokufundisa ke ngoku sijonge imigaqo yeengile make sizame loo nto ke ngoku masithi ke ngoku ndinomgca onje mandisebenzise umbala uzawubonakala masithi ke ngoku sinalo mgca sinikwe lo mgca mandikubonise sizobe lo mgca wethu sithi sinalo mgca iengile yethu ke le imigca emibini uyiqaphele masithi ke ngoku le kona yethu ngu-30 degrees siyazi ke uba sihamba konke siyotshona sibuyele ibe sisanqa sawuyazi uba loo nto ke izawuba ngu-360 degrees siyazi ke ngoku le ingaphandle yona iengile mandiyizobe ke ngomnye umbala le ilapha kubomvu lo ungaphandle izawuba ngu-330 degrees ngoba ke ngoku siyidibanisa nale idibana nale ingu-30 degrees lo ungaphakathi itsho ikunike u-360 degrees ndiyibhale phantsi ke loo nto iengile ke ezikwisanqa engile yimithetho ke le yeengile engile ke ngoku ezikwisanqa zenza u-360 degrees ndiyathemba ukuba uyacacelwa kancinci kancinci sithi ke ngoku uba isanqa sakho ke ngoku siphela esiphakathini asigqibeki side sibe isisanqa sibe no icala lesanqa loo nto ke izawuba ngu-180 degrees uyayibona icala lesanqa libe ngu-180 degrees u-360 degrees ke sisanqa esipheleleyo enye into ebalulekileyo ke ukuthi uyazi kukuba uba ke unecala awuthi uyigqibisekile yakho uphela ecaleni uneengile ezimbini ezidibanisa loo nto uzawufumana ke ngoku u-180 degrees licala ke elo lesanqa ngokwezibalo zeengile masizobe ke ndikubonise bandithetha ukuthini xa ndisitsho masithi yikona yethu yokuqala le iengile yethu yokuqala sinale kona masithi ngu-X asikayazi uba ingubani inani layo size sibanelena ke ngoku iengile le ikweli cala ekuthiwa ke ngesingesi complementary ngu-Y zizawuthi ke xa zidibene ezi engile zitsho zikunike u-180 degrees siyazi ke uba yonke le nto iyonke izawuba ngubani izawuba licala lesekile ngu-180 degrees u-angle ke ngoku x no y ngobani ke bona ke hayi ke masiyijonge masithi x umdibanise ndizama ke ukuthi ndigcine imibala sithi x umdibanise no y iza kulingana ke loo nto akulingana no 180 degrees okanye ungathi ke y ulingana no 180 degrees uthabathe u-x okanye ungaphinde uthi ke u-x ulingana no 180 uthabathe u-y uba ngaba ke u-x umdibanise no-y balingana no 180 uyabona ukuba ukuthi icacile xa uzibanisile zozombini zitsho zenze u-180 zenza ihafu sithi u-x umdibanise no-y ba ndawusebenzisa ke igama ke eliquzileyo ba-supplementary ngesiNgesi u-supplementary ke uthetha ukuthi xa bedityanisiwe bobabini bazawukhupha ke ngoku u-180 okanye bazawukhupha elo nani into e-supplementary ke idityaniswa nenye into kutsho kuphume loo nto ithile izitsho ke ngzenza u-180 degrees mandithi ke ngoku ndinale ngxaki ke ngoku apha mandithi ke ngoku sinalo mgca wethu apha mandiwuzobe kakuhle sinale ngxaki apha ndifuna uyizoba kakuhle ke uyibone kakuhle lo mgca wethu ke uorange masithi yonke le engile ke yonke le engile ngu-90 degrees uyabona ukuba ingulo kumele ube bengu-90 degrees ngoku ke ngoku ndithi ke ngoku ndize ndibe ke ngoku ndineekona ezimbini kwalapha iiengile ezimbini sinale engile engu-x ibe ngu-y ithini ke ngoku le nto yezi engile xa sizidibanisa ke zawuthi u-x umdibanise no-y ulingana no-90 degrees ayixoxisi loo nto u-x no-y ba-complementary nokwabo xa ubadibanisile bobabini njengoba ke ngoku bekule engile ingu-90 degrees ba-complementary ngokuthi ke xa ubadibanisile baza kunika u-90 degrees loo nto ayixoxa ayixabanisi uba ubona nje lo l wakho uzawuyazi uba ngu-90 degrees ifana nale besisiyenzile ka-180 ke xa uzidibanisile zenza u-180 inkosi.